E mōhio tia whānui tia ana a Guyon Espiner, hei mātanga tau tohito o te ao pāpāho. Hioi I ngā tau tata nei kua horapa te mōhio mōna I tana whai I te reo Māori. Ā, ko ia te take I kōwhiri hia ia e te taura whiri I te reo Māori hei kaiamo, hei whakakanohi hoki I te kaupapa o Te Wiki nei ara Te Wiki whakatairanga I tō tātou reo kāmehameha. Kei a te Okiwa McLean, ngā kōrero mōna.
He kiritea a waho he Māori ake nei, a roto.
Haere tonu me tō reo, ki te reo Māori te ariru kaipō o Timotu nei. Te reo ake o Timotu. Nō reira, mea ta poipoi tō tātou reo.
Kua kōpaua te tautohito o te ao pāpāho auraki hei māngai motuhake mō tēnei te wiki o te reo Māori. He koe ngonui nōna ki te arero tīpuna o Aotearoa, hei tāna aha kua he iti, he paunamu.
Whakamātautau hia e au he kupu hou i ara. Whakamātautau hia e au he kianga i a wiki. Whakamātautau hia e au he whakatau ki i a marama. Me haere tonu au. He kōhā tāta katoa ki te whakarawaratanga o te reo Māori. Aha ko no he mai koe.
No te tau 2010 mawhitu I tahuri ai a Guyon ki te ako I te reo ki te wānanga o Aotearoa. Mohoa nei e kotahi ana te whakaaro ki te whakarauora. I tēnei reo kāmehameha.
Pōhiri tia te reo Māori ki tō wāhi mahi. Pōhiri tia te reo Māori ki tō hāpari, ki tō whāna hoki. Ākina atu te tangata ki te kōrero. Ākina atu te tangata ki te hoki, ki te ako hoki I te reo Māori. Pōhiri tia te reo Māori ki tō ao.
Ko tana makau ko ana tamāhine te hunga kipakipa I āia I ngā wā o te rangirua. Aha kua kua rua tau noai hoi ako ana kua eke te reo ki taumatake. Hei tāna kei wehi te tangata I tēnei mea, te hapa.
Ahako te rā, ko te mea nui, karawhiua, tō ngaki-ngaki. Nau mai te hapa, kawe mā hara-hara, nau mai te hapa, koi nā te raitaki pai mā ake.
Me te āki nui ki te iwi.
Kawe e waiho tō kōrero mo te wiki o te reo Māori, ne? Me kōrero Māori, koe i ā rā.
He kai pāho Pākehā e kawe nei ngā hua o te reo rangatira ki te ao. Te Okiwa McLean, te Karere.